DJ Rashomon.
DJ
fatsa utla ba re ntshe beng ga ba itse gore ba ja sereto sa madi a bone ga ba itse gore ba ja sereto sa madi a bone inuna menagano tobetsa matapa dikolosa nako le ba jaaka re ipolaya diritibatsi bojalwa botagwa menate go ikgatlha ka bosagweng bosagweng ba ikgatlha tsetsa ngwanyana tsetsa tsetsa ke re wa rata 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 tsetsa ngwanyana tsetsa tsetsa ke re wa rata
Oh, how loko bacina bacin bape ke phansi matroka siria siria troka maphansi troka maphansi tima yo troka seva chimisa seva tangisa seva maata seva chaka Oh,
queen is in the booth. Come to the dance floor.
wanna ideia.
Igor X e o KP. Os piratas curtiram da surra. Eu tô cadê com as mãos da zurra.
Pala cubana, hoje entenguei já, hoje pangue já.
Όχι δεν γεζάμε. Όχι πανγεζάμε.
Genda suku ni ruang.